imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabaramukije nshuti zacu mukunda radio Ijwi rya Amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo. Ivide niyo ngabo abaramutse. Amakuru yo muri iki gitondo turahera kuyavugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi tuyashikirizwa na Aloyce Bigirimana. Aloyce, mikro ni yawe.
Urakoze Fideli. Akanama kaboni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi karakorana kuri uyu wa kabiri kugira kige ikibazo cya politike gihanze Somalia. Inyuma yaho abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bavugiye ko perezida ari ku butegetsi atavyemerewe n'amategeko gushika ubu. Amakuru ava mu ba diplomate ba ONU avuga ko iyo nama iba mu mwiherero yasabwe n'Ubwongereza usanzwe burongoye ko kanama uyu mwaka. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed azwi ku itazirano rya Farmajo yahuye n'ikibazo cy'ubutegetsi ejo ku munsi wa mbere igihe ikiringo ciwe gihereye kandi atanzira yategekanijwe igana ku matora. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rwatangaje ko rutacemera ubutegetsi bwiwe. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric yavuze ko hakiri akaryo kuko abategetsi ba Somalia baje hamwe bakarondera umuti wa politike uzoshigikira inzego z'igihugu bakoreye barushe kugira ntizisenyuke. Abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Haiti baragenye umukuru w'igihugu wabo wo ku ruhande mu ntumbero yo gukura perezida Jovenel Moïse ku butegetsi. Bavuga ko manda yiwe yarangiye. Uruhagarara rwa politike rwadutse ku munsi w'Imana igihe abategetsi bavugiye ko baburijemwo abashatse kwica umukuru w'igihugu no kumukura biciye muri kudeta. Moïse arangije umwaka arongoye igihugu ariko hari aho ububasha bwiwe bugarukira kandi avuga ko azoguma ku butegetsi gushika ku itariki indwi ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres avuga ko ariko akurikiranira hafi n'umwitwarariko ibibera muri Haiti kandi ko ari nkenegwa ko abegwa n'ibibera muri ico gihugu bicara hamwe bakumvikana mu mahoro. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdok yatangaje ejo ku munsi wa mbere leta nshasha y'abashikiranganji 25 yinjijemwo indwi bahoze barongoye imigwi irwanya ubutegetsi. Ibi bikurikiye amasezerano y'amahoro bafunditse mu kwezi kw'icumi umwaka uheze agamije kurangiza burundu intambara muri ico gihugu. Hamdok yavuze ko leta yiwe izobandanya gushyiraho izindi nzego zumvikanywe ko mu masezerano harimo gushyiraho inama nshingamateka y'ifata kibanza ku itariki ya 25 uku kwezi kwa kabiri. Muri Leta Zunze za Amerika Dr. Anthony Fauci arongoye ikigo gishinzwe indwara zandukira yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igisanira cya COVID-19 cyatanguriye mu Bwongereza kiriko kirarandagata cyane ku buryo gishobora kuzokwitwa umugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu muri Amerika. Mu kiganiro yatanze ejo muri White House Fauci yavuze ko iki gisanira cya COVID kiriko kiriganza muri Amerika kandi gishobora kuzokomera mu ndwi zitandatu ziri imbere. Fauci ariko yavuze ko hari icyizere ko uwo mugera ushobora gutururuzwa imbere y'uko utikiza inganda. Yavuze ko abanyagihugu b'Abanyamerika bakwiye kubandanya bicandagisha ku bwinshi no kubandanya bakurikiza amabwirizwa yo kwikingira. Ishiramwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abahinga bigenga bavuga ko imwe mu makambi manini ya Al-Hol muri Siriya yatewemwo ibitero bya rokete igabwamwo n'ubwicanyi hafa abantu 18 umwaka ugitangura. Nyinshi muri izo rokete zatewe zagirizwa umuhare w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ibitero muri ikambi yo mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya byarateye ubwoba bw'uko uwo muhari wobwiye kongera kubyuka muri ako karere. Abategetsi mu mashyirahamwe atanga imfashanyo hamwe n'abashakashatsi bavuga ko iyo kambi ya Al-Hol ibamwo abantu hafi 62,000 benshi ari abagore n'abana.
Urakoze Aloyce Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu imwumviriza ni Radio Ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 Radio Ijwi d'Amerika. Mu Burundi kigo IMP cahitwa Mutwenzi citaho abana bafise ubumuga butandukanye gifise ingorane z'uburyo bitewe nuko abagira neza nka bose bava mu bihugu by'Uburaya batakije mu Burundi kuvaho hatereye ikiza cha COVID-19.
Abana benshi dufise nta mikoro baba gifite, turasaba cyane rwose ko leta yadufasha ibintu by'imfungurwa cyane, bo dufasha mu bintu by'imiti bakoze cyane cyane, abandi bantu bose bagira neza bashobora kunganira kandi na leta.
Uyo ni Furera Jean de Dieu Ngiye arongo ikigo IMP. Urubanza rw'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ruza gutangura uno munsi wa kabiri muri Sena. Mu Rwanda igisata kidasanzwe cya sentare nkuru mu gihugu kiburanisha ibyaha by'iterabwoba hamwe n'ibyambukiranye imipaka cyasozereye ejo ku wa mbere urubanza rwagirizwamo umumenyeshamakuru Focus Ndayizera na bagenzi biwe 13. Urubanza rw'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ruza gutangura uno munsi wa kabiri muri Sena. Thomas Kamilinda dufitiye ibindi.
Kugeza ubu ntibiramenyekana igihe urubanza ruzamara. Abayobozi ba Sena baracyabyigaho mu ngingo zabyo za nyuma. By'umwihariko bagomba kumvikana ku minsi ababuranyi bombi, ni ukuvuga abashinja n'abashinjura bazakoresha, no ku minsi abasenateri bazakenera kugira ngo babaze impande zombi ibibazo bashaka mbere yo gufata umwanzuro wabo wa nyuma. Ikigo ntaramakuru AP cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiratangaza ko ababuranyi bombi bashobora kuzahamagaza abatangabuhamya bake, bashobora kuzaba cyane cyane ari abagize Inteko Ishinga Amategeko bagiye mu bwihisho ubwo ingoro yabo yaterwaga ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere gushize. Icyo gihe imitwe yombi yari iteranye irimo ibarura bwa nyuma amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse. Abavoka ba Trump bo babwiye Sena ko we batazamuhamagaza nk'umutangabuhamya. Ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize, abasenateri barahiriye kuba urukiko rwa rubanda rwitwa jury mu Cyongereza no kuzaca urubanza batabogamye. Bukeye abadepite bari baraye bagejeje ikirego cyabo muri Sena. Sena ntiyahise itangira urubanza kugira ngo ihe abavoka bigenga ba Trump n'abadepite bazaba bashinjacyaha igihe gihagije cyo kwitegura urubanza. Sena kandi yakoresheje iyo minsi ishize kugira ngo ibanze yemeze abategetsi bashya bazafasha President Joe Biden kuyobora igihugu. Urubanza nirumara gutangira, Sena iraba ihindutse urukiko jury maze ihagarike indi mirimo yose ishinzwe y'Inteko Ishinga Amategeko. Trump aregwa icyaha kimwe cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi igihe abayoboke be bagabaga igitero ku ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko. Niwe perezida wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abadepite bashyizeho ikirego inshuro ebyiri, ikirego cyitwa impeachment mu Cyongereza, n'uwa mbere ugiye kuburanishwa na Sena yaravuye ku butegetsi. Abavoka ba Trump bemeza ko uru rubanza ari ikinamico rya politiki. Kuri bo abademokrati barashaka kurukoresha kugira ngo bacecekeshe umuntu utavuga rumwe nabo. Mu iburana ryabo bafite umugambi wo kwerekana ko urubanza runyuranyije n'itegeko nshinga kubera ko Trump atakiri ku butegetsi, no kuvuguruza ikirego cy'uko ariwe nyirabayazana w'igitero cyo ku ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko. Bemeza ko amagambo Trump yabwiye abayoboke be muri mitingi mbere gato y'igitero cyabo ari uburenganzira bwe ahabwa n'itegeko nshinga bwo kugaragaza ibitekerezo bye. Naho abashinjacyaha b'abadepite bavuga ko Trump yatatiye abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakagira bati kwigomeka kuri guverinoma nicyo cyaha gikomeye cyane umukuru w'igihugu yakoreye itegeko nshinga bwa mbere na mbere mu mateka y'igihugu. Bavuga ko agomba kubiryozwa kandi ko nta rwitwazo afite rwo kubihunga. Ese Sena izahamye icyaha Trump? Kugira ngo bishoboke igomba kubyemeza n'amajwi ya 2/3, ni ukuvuga byibura abasenateri 67 ku ijana bayigize. Muri iki gihe igizwe n'abasenateri 50 b'abarepublikani na 50 b'abademokrati. Kugira ngo rero ihamye icyaha Trump byasaba ko byibura abasenateri b'abarepublikani 17 bifatanya n'abademokrate bose 50. Abahanga benshi barareba bagasanga bidashoboka. Barahera umwe mu basenateri b'abarepublikani aherutse gutanga umwanzuro usaba kuburizamo urubanza, avuga ko runyuranyije n'itegeko nshinga nyine kubera ko Trump atakiri ku butegetsi. Bagenzi b'abandi 44 bo mu ishyaka rye batoye kimwe nawe, bemeza ko afite ukuri. Abandi 5 bifatanyije n'abademokrate bose bemeza ko urubanza rugomba kuba, bivuze ko no mwitora ryo kwemeza icyaha Trump umubare w'abarepublikani byibura 17 ukenewe utazagerwaho. Urubanza ruzaba buri munsi usibye kuwa 5 no kuwa 6 w'iki cyumweru. Koko rero Sena yemeye icyifuzo cy'umwe mu bavoka ba Trump w'umuyahudi wayisabye ko iba ihagaritse iburanisha kugira ngo azabashe kubahiriza umunsi wa sabato abayahudi bategetsweho kwiyiriza ubusa no kudakora kuva kuwa 5 kugera kuwa 6. Urubanza ruzasubukurwa ku cyumweru gitaha.
Tugushimire Thomas.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0,
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Tuve muri Amerika tuze mu karere k'ibiyaga binini, aho mu Rwanda igisata kidasanzwe cya sentare nkuru mu gihugu kiburanisha ibyaha by'iterabwoba hamwe n'ibyambukiranya imipaka rwasozereye ejo kuwa mbere urubanza rwagirizwamo umumenyeshamakuru Focus Ndayizera n'abagenzi biwe 13. Inkuru ya Eric Bagirubusa, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda.
N'urubanza ruba hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Umucamanza kuri inteko iburanisha yatangiye yibutse uko imiburanire yagenze mu iburanisha riheruka, yibukije ko ababuranyi bombi bari bamenyeshejwe ko ari urubanza rwerekeza ku musozo kandi ko ubushinjacyaha bwasabwe gukora umwanzuro wa nyuma ku byo bwavuze bukabushyira mu nyandiko n'uruhande baburana rukabibonaho. Umunyamakuru Focus Ndayizera wahawe ijambo yabwiye urukiko ko ashingiye ku byo ubushinjacyaha buheruka gusobanura bubarega mu nyandiko ikubiyemo ikirego yateshejwe agaciro mu ngingo zayo zose n'umushinjacyaha ubwe. Avuga ko yaje gushyikirizwa indi nyandiko nayo iteshwa agaciro ku mpuzandengo ya 70%, aho urukiko rwahise rubaza umunyamakuru Ndayizera watesheje agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha, asobanura ko ubushinjacyaha bwagaragaje ukwivuguruza mu gihe bwahindaguraga inyito z'ibyaha. Yavuze ko ibyaha ubushinjacyaha bumurega harimo n'ibyo butakoreye iperereza, harimo ndetse ngo n'ibidafite inyito. Ati sinigeze nshura umugambi nta nubwo nigeze mbikitso. Yasabye ko urukiko rutagombye kubihishingiro rukamugira umwere. Maître Ntare wunganira Focus Ndayizera yabwiye umucamanza ko mwiburanisha riheruka mu mpera z'umwaka ushize 2020 urukiko rwari rwabemereye ko ruzabafasha bakabonana nabo bunganira kugira ngo babashe gutegura neza iburanisha rya none kubera icyorezo COVID-19, ariko ntibyashobotse. Ari nayo mpamvu Maître Ntare asobanura ko byagize ingaruka ku bunganira. Avuga ko ari cyo cyateye Ndayizera kuburana asa n'uhuzagurika asubira mu byavuzwe mu maburanisha yabanje ku cyaha cyo gucura umugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Uyu munyamategeko avuga ko ubushinjacyaha bwemeza ko umugambi ari uw'ihuriro nyarwanda RNC, akibaza uburyo uwo yunganira yaza muri uwo mugambi. Ku byerekeye amajwi yumviswe mu rukiko, abaregwa basabaga ko ubushinjacyaha bwayazana mukagaragaza uburyo ari umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga. Uruhande rw'iregura ruvuga ko gucura umugambi ari ukujya ahantu mu nama ukicarana n'umuntu umuganira ku kibazo runaka, mu gihe ubushinjacyaha buvuga ko umugambi wacuzwe na RNC kandi Ndayizera ngo ntaho yigeze ahura n'abayoboke bayo. Avuga ko mu birego byo gushaka guturitsa intambi hakoreshejwe inzira mugozi cyangwa wayaresi inyuma, hagasobanurwa ko hari gukoreshwa insinga nabyo bitumvikana, agasanga hakwiye guhanwa uwakoze icyaha. Yasoje yanzura ko Focus Ndayizera nta cyaha yakoze kandi ko kubyo bamushinja nta bimenyetso bigaragara. Naho ku munyamategeko wunganira Bwana Karangwa uregwa ko ariwe muhanga kabuhariwe mu ikoranabuhanga ryari kwifashishwa mu guturitsa intambi, avuga ko ibyaha bitatu ubushinjacyaha bumurega nta bimenyetso byigeze bigaragazwa. Avuga ko ubushinjacyaha bushingira ku bikoresho byafatiriwe mu biro bye. Yibukije ko bakunze kugaragaza ko ibyafatiriwe ari ibikoresho bisanzwe abatekinisiye bose bifashisha atari ibiturika. Yibukije ko kucyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi bari basabye ko urukiko rwa gitesha agaciro. Uyu munyamategeko nawe yavuze ko uwo yunganira ntaho ahura n'ihuriro Nyarwanda RNC nta naho ahura na Kasiye nta muhanga kuko ngo batanaziranye. Karangwa yari yakimavuga ko yari afite ibaruwa y'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB igaragaza ibikorwa bye kuri sisiteme y'ikoranabuhanga mu kurinda umutekano, bityo ko bitandukanye n'iby'umushinjacyaha bumuregesha. Umunyamategeko umwunganira akavuga ko muri rusange nta bimenyetso ubushinjacyaha bufite bushingiraho bumurega, yanzuye ko nta mpamvu yo kumuhana kuko nta uhanirwa icyaha atakoze. Abandi bose bareganwa muri ritsinda ry'abantu 14 havuyemo Kasiye nta muhanga utaba mu Rwanda barasaba ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyateshwa agaciro bakagirwa bere. Nkakwibutsa ko ubushinjacyaha bwo bwabasabiye igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bose mu buroko. Muri rusange ubushinjacyaha buraregera itsinda ryose ry'abantu 14 ibyaha bitatu: gucura umugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho cyangwa kubuhirika hakoreshejwe intambara cyangwa izindi mbaraga, gucura umugambi wo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, ndetse n'icyaha cyo kubikitso mu gukoresha ibinyuranyije n'amategeko ikintu giturika cyangwa ikintu gihumanya ahantu hakoreshwa na rubanda. Ubushinjacyaha buvuga ko byose bishingira ku bikorwa byo gushaka gusenya ibikorwa remezo hirya no hino mu gihugu, ibigega by'ibikomoka kuri peteroli bikozwe n'iri tsinda burega ko byagombaga guturitsa ibisasu. Umucamanza yatangaje ko icyemezo cya nyuma kizafatwa ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'2021. Wagira ubusajwi rya Amerika i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Burundi kigo IMP cyahitwa Mutwenzi mu ntara ya Gitega citaho abana bafise ubumuga butandukanye gifise ingorane z'uburyo bitewe nuko abagira neza nka bose bava mu bihugu by'Uburaya batagije mu Burundi kuvaho hatereye ikiza cha COVID-19. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, Furera Jean d'Odieu Ngiye akirongoye yasavye abagira neza bose babishoboye na leta kuzibira ico kinogo.
Igo ya mpe Mutwenzi kiri muri komine n'intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi cyakira abana bafite ubumuga buterwa nuko bononekara kuduce tw'ubwonko bikaviramwo bukeha bwenge n'ubundi bumuga bwukoresha ingingo z'umubiri. Kino kigo kiranakira kandi abana bafite ubumuga bw'inyifato. Kuvikiza cya virusi ya corona gitanguye kuvugwa mu isi, ikigo catakaje abaterankunga nka bose. Furera Jean d'Odieu Ngiye, umuyobozi w'ubuhinga muri ico kigo, yabwiye Ijwi rya Amerika ubukene bwatewe n'iryo buraje bagifasha.
Ico kiza caratugiriye ko ingaruka zikomeye cyane kuko nkifashanyo twahora turonka muri kino kigo biturutse kubaza hano muri kino kigo arabaje kudufasha, abaje nko kutwigisha, ari abaje kugira ngo dukorane ari mu vyerekeye by'ubuhinga, kuvura, ukurera, dukoresha ubuhinga ku buryo dukenera kandi no gukorana n'abadufasha baba benshi cyane. Beshi bava mu bihugu vya Buraya nko mu Butaliyana, mu Bufaransa, mu Bubiligi. Abo beshi ubwo buryo bwarabuze bwabaka n'uburyo bwaca ku bavyeyi nyene butaca muri kino kigo mu kurira abo bana, ibyo ntibigishoboka. Hari imfashanyo y'ubuhinga twarayibuze cyane, twakorana akaza nk'abo mu gihugu c'u Bufaransa, abo twita ishirahamwe rifasha mu byo kuvura mu gihugu c'u Bufaransa gitwa Seze, byadufasha cyane mu kurondera inyigisho bakatwigisha kandi bakaca turonderera n'imfashanyo ijanye ivyo bikoresho tugira dushobore gushira mu ngiro ivyo vyigwa twaronse, bakaduha uburyo bwo gukoresha ubuhinga bw'ibikoresho dukoresha muri nyunganira ubuvuzi canke nyunganira ngingo mu bitabo dukoresha.
Sihagarikwa ryo gufashanya na ishirahamwe ry'Abafaransa gusa rituma iki kigo kitagishobora kwitaho abaciyemeje gutunganiriza n'ibitaro vy'i Roma mu Butaliyano vyahora vyama bifasha mu bumenyi, ibikoresho no kugira ibipimo. Nico kimwe abahinga n'abaganga bavyo baheruka guhonyoza ikirenge ku Mutwenzi imbere yuko COVID-19 itangura kuvugwa.
Hariho irindi shamwe ryo mu Butaliyano yitwa Gemelli Hôpital Gemelli Hôpital Catholique de Roma ivyo bitaro by'abakatolika by'i Roma byadufasha cyane mu kuza hano mu Burundi nka kabiri misiyo bakaza bagapima abantu bose afite ingorane z'indwara y'intandara uko baza kandi ko batuzanira imiti urumva barasho barabura ingene baronka imiti bakabura kandi ingene baza gupima abantu ndetse niyo programa yabo yo kugwanya virus yo kuguma mu rugo byabagoye ko barwana dufasha tugapima tatubarunkira bakaronda umwanya wo kutugira icegeranye ico biyumvira ku maexame twakoze ku masuzuma twagize bakatubwira ingene twovura byarabagoye nabo nyine ko uko kuguma mu ngo byatumye badahura byaratumye rero tudashobora kuza ari ama equipement bakoresha ari bidukoresha ivyuma mu gupima intandara ivyo tukabibura
Furayangi yasaba leta n'abandi bagira neza gufata mu mugongo kino kigona cyane cyane mu bijanye no kironza ivungurwa hamwe n'imiti mu kurindira ko batera nkunga bosura kugigarukira
turagira ingorane cyane yo gufungura abana kuko abo bantu benshi barabaza akadufasha mu buryo bw'amahera ubwo buryo ntabwo tugifise kandi abahora bafashe imiryango kugira nabo nyene basahirize kino kigo abana benshi badufise nta mikoro babagifise turasaba cyane gose ko leta yadufasha ibintu by'ifungurwa cyane badufasha ibintu by'imiti bakoze cyane cyane abandi bantu bose bagira neza bashobora kunganira kandi na leta heza kutwunganira mu bijanye n'ibifungurwa kuko niho ako amagara ntamegwa aramigwa kandi nubwo umuntu amugaye araguma ashaka gufungura mbere byo birashaka kumufasha cyane kuko hari n'abantu babafite ingorane yo gufungura nuko butworonka n'ibifungurwa biri variye bitandukanye kuko harimo abana benshi bafite n'ubumuga bwo gufungura nabi no kutanura n'ururiro gasagwa sana meza neza
ikigo y'impeco ku mutwenzi bugifiza abana bagera ku 120 ariko abantu cyakira buri munsi ruhande y'abakozi bacu ni benshi bitewe n'ubumuga hari umwana usanga yitabwaho n'abantu barenga babiri kugira ngo washobore kuvyuka afungure yongera agende turetse bakandi yabitura kino kigo baturuka mu ntara 18 zigize Burundi iyo baje bakigana nka bose kirabaraza ibigo cyo kimwe n'ivyitaho abageze mu zabukuru leta bironsa buri mwaka ibahashingana n'ibihumbi y'amajana 900 mu mafaranga y'amarundi ariko kubera ibiciro by'ibintu vya ngombwa bidasiba kuduga ku mwaka utashe abatwara bino bigo bemeza ko aya mafaranga atanabashoboza kuriha fagitire z'amazi n'umuyaga nkuba mu kiringo cy'umwaka bagasaba ko ubu buryo bwo kongerezwa eroje buri neza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
tukiri mu Burundi abigeme batatu bakaranga aherutse gutorwa mu ntara ya Gitega Miss Ingoma nibahawe ubushimwe bemerewe n'ishira hamwe Ingoma Event buramatari w'intara ya Gitega aranegura iryo shira hamwe ritubahirije ivyo ryabasezeranije n'inkuru ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi bayo musomegwa n'umumenyesha makuru wacu Desire Yatungimana ari mu Rwanda
umunsi mukuru umwe gw'abarundi uhimbazwa tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri ukumwa kutashe mu ntara ya Gitega kaba yakaryo ko gushikira bigeme bakaranga Miss Ingoma 2022 Venaman Irambona buramatari w'intara ya Gitega yamenyeshije ko ishiramwe Ingoma Event cyateguye ibirori cyo guhitamwo abo bigeme bahemukiye intara
mu bisanzwe abatwakoranye yari ishirahamwe Ingoma Event nuko twabiteguranye n'abantu bagatomoye cyane twari tuzi yuko bizogenda neza bacha baraduhemukira ariko trazi ko hariho imigambi na cyane cyane watowe Miss Afise nagomba gusaba yuko vyukuri uzo mushigikira uno munsi yari kuba yaduze n'imodoka gwiwe waga gushaka no ndi barayimuha muga n'ikibuza yuko muri twebwe dushobora kugira inuzo tukayimurongera n'indi bishoboka hanyuma tukamushigikira mu bikorwa by'iterambere
ariko buramatari wa Gitega yizera ko intara rongoye ishobora gushumbusha abo bigeme mbere akaba yaciye ha agashimwe kagizwe n'inyana y'inka kuba bayi wa mbere n'intama kwa kabiri n'uwa gatatu.
Twasanze tumaze kwivugana umeze ko tari bwitegure iraro ryaho yoyishira nico bituma twashimye kuyimuhereza mu buryo bworoshye anyaruke tumushikirize inka twamwemereye. Aha harimo ishashi y'inyana nziza cyane kwerekana. Dofine wa mbere no wa kabiri no ndagira gatatu nabo nyene rengere hashobye gutogwamo bane uropa yuko iruhande y'ubwiza gabaraba n'ubwenge nabo nyene twaciye dushima kubahereza umwe inyana zibiri z'intama kuko nizo zigirimunze.
Kubwa Anne Niyera yatahukanye igitsibo cy'abacaguwe imbere y'abandi avuga ko anezerewe cyane n'uko intara ya Gitega ibashigikiye kandi ko naho bahemukiwe atakibuza ko bazorangura imigambi y'iterambere biyemeje kandi anawe yatumye bacagurwa muri benshi bari muri iryo higanwa.
Sinzi ukuntu bivuga nanjye ndabwira abagenzi banje ati numva ngira ntire ahandi nkumwe ngo nuko minduri nari nezerewe cyane cyane gose n'ukuri ica mbere ndashimiye Imana mu ijuru yaduhaye gushika kuri ibi bintu kuko ni intambwe nini yatwashitseko hama haraba ibintu by'ibibazo bitandukanye twaragerageje kubyihanganira ariko ubu uye turatanguye kuronka ishumbusho nibaza ko ari intango kandi turashimiye cyane zimva mutima buri amatari w'intara ya Gitega n'abandi bakuru bari bari ngaha kubera kubushimwe twaronkejwe n'ukuri Imana ibahezagire cyane hama icyo twitega ko nuko tugiye gutangura gushikiriza imigambi yacu
uko niko babibona. Uwa kabiri Keti Merveille Bigirimana na Adir Ange Nicole yabaye wa gatatu abavuga ko intara yerekanye ko ibafashe mu mugongo kandi ari ibintu bibateye intege zo kubandanya imigambi biyemeje.
Ndabashimiye kubahwa guverneur w'intara ya Gitega n'abamwunganirije ama nkaba nagira nshimiye n'abanyagitega kubona baradufashije bakatwizera ndabasaba yuko kandi bobandaye badushigikira mu bikorwa byacu.
Ndabaramukije abanyagitega mwese nashaka ndabashimire kubona mwaradutoye tukaba twashitse hano nongere nshimire na guverneur yatubereye umubyeyi by'ukuri nashaka ndabasabe kandi mugwe mudufata mu mugongo kugira ngo ibyo twabemereye dushobore.
Uyu munsi numva merewe neza ndagiyewe cyane kubona guverneur yashoboye kuzupresenta imbere y'abantu numva ngiyewe cyane gose hama ico nabwira abanyagitega nuko bo twitegurira tugiye gutangura gukora ibikorwa.
Urongoye ishyirahamwe Ingoma Event Alfred Hakizimana yagirizwa kuba yarahemukiye abo bigime b'abanyakaranga hagati mu kwezi kwa mbere mwaka 2021 yari yabwiye abamenyeshamakuru ko ukwezi kwa mbere mwaka 2021 kuzohera yatunganirije abo bigeme ndetse n'imodoka yemerewe wa mbere ko azoba yayironse ariko gushika kuri no wa gatanu w'inondwi nta na kimwe cagiye mu ngiro mu vyo yemeye.
Anduka sinzi nzoguha ifoto areje cyanke ryari ari muri Yota Ecole twamwandikishijemo vuba atangura kwiga sitadire yuko ivyo bintu atari ivyo abantu niko bavuga amezi ndiko ndagubwira ngo ubihe ni muri no janvier nyene
abigeme bemeza ko bahemekiwe na Ingoma Event bavuga ko ico kibazo kidakemuwe no wateguye iryo higanwa ahubwo ko bazohava bitura ubutungane.
Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Radio ijwi ya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda shuti banywanyi naha aya makuru yaka kanya garukiye mwakoze kugumana natwe mugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.